Asomera wano yanabye bilungi yalina obuwanguzi. So close the name inside inalia tunalia. Asomera wano yanabye bilungi yalina obuwanguzi. So close.